hawa magavana wamepora mali za county governments. Tayari faili zao zimejaa kwa DCI na zingine zimejaa kwa ethics and anti-corruption. Corruption, sasa wanajificha nyuma ya mzee wa hapa. Let's go.